kumwe na ingénieur architecte yitwa David araza kutwidondora neza na neza yatwibwire wese wese ariko kandi turaza kuyaga bimwe mu bikorwa biriko barakora turaza kuyaga na kimwe mu gikorwa giheruka kuboneka aho yabonetse nk'umwe mu bizi gigo cyangwa mu bizi kugira ngo baze ba tunganye inyubako za kijyambere zigikuba kuno ba diaspora andi ko ndavuga ihuriro complex cyangwa Burundi and diaspora conversion turaza kumenya byinshi cyane byinshi cyane byinshi cyane rero narateba kubera ko umutumire wacu yamaze gushika ama kiganiro cyacu kiviniki yago engineer kucubahira imana yamuhaye cyangwa imana yaguhaye nikaze cyane mu kiganiro cyacu kiviniki yago
murakoze cyane
mumeze neza
tumeze neza cyane turashima imana
engineer yo kwibwira gute ariko aratwumviriza mu kiganiro cyacu amidondoro ramvuye
ni engineer architecte Muheza Giro David nkaba serukirishira hamwe gitwa Ades Designs risanzwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi ni shira hamwe rikora ama études ama surveillance na na construction dukorera mu bijanye n'ubwubatsi tukaba nkuko nabibabwiye dukorera mu gisagara cha Bujumbura ego twatanguye ni shira hamwe rimaze imyaka 6 turikora rimaze gukora ibintu byinshi cyane muri kino gisagara tumaze kubaka amazu menshi hano muri kino gisagara tumaze gukora ibintu bijyanye no gucapa byinshi muri kino gisagara cha Bujumbura no hagati mu gihugu muncamake nibyo dukora ego
Ades Designs
ego
muri bangahe mukora ibiki mwese mukora bimwe
ni ishyirahamwe rigizwe n'abantu benshi cyane mu bakorera mu biro tugera ku bakozi 10 hari abakozi baba batwara abandi bagera kuri batatu hakaba abandi turafise une équipe y'aba architecte bachapa tukagira une équipe y'abakorera ku kibuga nkuko tuvuga kuri terrain tukagira na équipe nini cyane y'abafundi bivanye n'amashantier tuba dufise
ego Ades Designs yabayeho ryari
Ades Designs yabayeho kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2018
mwatangwe mu ofisi intumbero ingana gute mwatangwe mu ngana gute mu ngana gute
twatangwe turi bake cyane twatangwe turi babiri ni shirahamwe ryatanguye ico gihe twari turangije amashure nka jewe nivuze ubwanje narangije amashure muri 2016 hano mu Burundi hanyuma bivanye n'ubuzima ndagenda kubandaniriza mu gihugu cya Kenya aho nanakoze ibintu bijyanye no gucapa sinari nababwiye mugabo nasanzwe nize ivyo nyene navyize hano kuri Université y'u Burundi
yego
mu gisata cyitwa architecture et urbanisme hama ndabandaniriza mu gihugu cya Kenya nagiye kunonosora ndagira amaformation akwiye ndanakorerayo niho rero nagaruka muri 2018 canje hamwe n'umugenzi wanje twari dusanze twariganye hanyuma dukora iyo shirahamwe Ades Designs icyo gihe murumva twari bake twakora ibintu bijyanye no gucapa mugabo ntibyari byinshi muri kino gihugu aho ducapa tukabaha ama video umuntu tumucapiye inzu turamuha video akabona inzu y'uko uko izobimeze anabishatse tukamwerekana indani mu nzu uko haba hameze cyo twita design interior ibyo byose biri mu byo dukora hanyuma babishimye tukanabashikira kuri terrain tukabakorera amazu meza vraiment ya kijambere abamaze kutwitura benshi barashima kabisa ego cyane
ego abantu bababonye mu mwisana muri heruka duheruka kwerekana kuri Ndondi TV aho bariko barayaga ku kijanye na n'inyubako igiye kuba ihuriro complex
ego
baravuze bati uwo muntu akiri muto yize we agahabwa amabanganga nuko ubwo ntaremereye David ubwo nawe ntabibona yuko mengo aracari muto akora ibintu biremereye cyane canke n'abato baremereye gukora ibyo biremereye
hari ikintu kihari
tumbira mikro neza
ari kintu kihari hano mu Burundi umuntu ashobora kuraba kuri apparence y'umuntu
yego
agatangura kumujija est-ce que urya arabishoboye canke mugabo umuntu nibaza yuko umurabira kubikogwa nkuko nabibabariye tumaze gukora ibikogwa byinshi cyane c'est vrai birashoboka yuko ku isanamu umuntu ashobora kubabone kumengana
n'umuntu ni muto yego
mugani turi bato turakuze nahatari cyane
yego
yego mugabo aba jeune ni nabo baba bafise izo nguvu niyo creativité nubuhinga bivanye nubuhinga twize yego ibyo turabishoboye nta kibazo ntiwogira abagira makenga tumaze gukora byinshi ibintu ibi bintu dukora by'ubwubatsi hari bimwe bimwe biba biri privé hari usanga abakirinya badakunda yuko umuntu yovuga ibikorwa byabo ariko ni ibikorwa byinshi cyane tumaze gukora twarakoranye n'amashyirahamwe menshi akomakomeye yakoze ibintu bikomeye hano mu Burundi sinzi ko zimwe zimwe ndazishikirije hano
nta kibazo
wabangize nabi
ni mu mbere kugira bamenye
ego ego twarakoze ibintu byinshi cyane ndibuka nyanicubahiro umukuru w'igihugu yahoze atwara u Burundi umuhisi nkuru nziza twarakoranye ibikorwa byinshi ego aho twakoze ibikorwa byinshi bitandukanye mu bijyanye n'inyubako ego hama hari ibintu byinshi ama projet menshi amaze gukorwa hano mu gihugu cy'u Burundi twakoze ko sinzi yuko no dondagura
ubishoboye atacu bigutwara
sinarinze gusaba uruhusha abasanzwe bajejwe ibyo ayo ma projet kuko hano ama projet menshi ari en cours mugabo turamaze gukorana n'amabanki menshi atandukanye sinzi abantu barazi mu ibanki BCB murabona mwinjiye mu ibanki ni ibintu bisa neza cyane twakoranye n'ishyirahamwe rikomeye cyane yitwa Inspire ryakora design interior ego natwe twakoze mu gisata cyo gucapa no muri execution twari turimo ego twarakoranye n'ibanki BGF abantu bamaze kwinjira mu ibanki BGF barabibona hariho bureau VIP ya BGF ni ishyirahamwe ADS ryarikoze hariho winjiye muri BGF hariho ahantu hahora kera igiti mugatwarahinduye tuhagira biro abantu binjira muri BGF nibaza yuko baca babibona baramaze kubibona kenshi ni byinshi twagiye dukora mvuze hariho irindi shyirahamwe ryitwa Primark ritwarwa n'umuarchitecte yitwa Chris Jerry naryo twarakoranye cyane twarakoranye mu maprojet menshi agiye atandukanye bagiye bakora nabo nyene sinokwibagira kubavuga ego mu ncamake tumaze gukora amaprojet menshi atandukanye sinodondagura imwe imwe ariko ni nyinshi kabisa
abantu bumvikana nyinshi
bumve yuko ari nyinshi twakoranye n'abantu bakomakomeye
ego
hari bamwe tutovuga hano ariko
birumvikana cyane ni umuntu akunze kenshi kumenywa n'aba diaspora cyangwa kumenyana n'aba diaspora kora kuba mubonye kuri aya ma television online kubera ko bagiye baramubona ku mbuga ngurukana wamenye ariko mushinga nta engineer David si wa muntu no vuga ngo aja kuri social media cyane donc kuyerekana si wa muntu aja kuri media no kuvuga ngo ni n'ijya mbere no vuga ngo agiye muri kuri media kugira ngo aganire kubijanye na project wahuye gute na Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye mwaka no kanya diaspora ndonde
Samuel Ndayiragije nahujwe nawe n'umugenzi twari dusanzwe turabagenzi kuva kera hanyuma dukorana ama projet ara ama projet amamwe twagiye dukorana hama tumpresenta ivyo dukora hanyuma yaratwegereye aratubarira ati nkuko twabonye mu ma projet twagiye dukorana mu ma projet matweretse mu maze gukora twabonye mukora ibintu byiza bishimishije nkuko namwe mwabibonye hanyuma baratwitura natwe dusanzwe tugamburuka abantu iyo batwatuye turagamburuka tukabakorera ibintu kandi abenshi barashima Ego cyane.
Mhm. Bamaze guhura iki gikorwa mwahawe muheruka gushikiriza ni ihuriro complex cyanke Burundian Diaspora Convention.
Ego.
Ni kuwuhe mugambi wowe bakwegereye bagusabye igicapo kimeze gute kizokwakira iki kizo bagifisa kahe gaciro mu gihugu cy'u Burundi.
Ego cyane murakoze. Banyegera batubariye yuko bakeneye inyubako nini ihuza abarundi ikintu gihuza abarundi bari hanze cyane cyane icambere umuntu yumva ni hoteli kubera abantu bari hanze abarundi bari hanze iyo batashe mu gihugu cyabo hari bamwe usanga bafite amazu yabo hari abandi usanga bitarakunda ko bagira amazu yabo bakenera uburaro haraba bafite amazu yabo mugabo bazananye n'abashitsi
yego
bakenera uburaro icambere caza ni ihoteli yo kugwego muza makungu ihoteli nini yo kugwego muza makungu aba diaspora bari hanze ni benshi cyane binyumviriye kuri iyo kuri abo barundi bari hanze bakenera gutaha mu Burundi est-ce que bazokwagirwa gute est-ce que bari mu Burundi bo kwiyumva gute yuko bari wabo niho rero baca binyumvira icyo kintu cyo kugira ihoteli y'ingenzi aba diaspora nibo bandi bazana ingenzi bazana abagenzi bazana imigambi myinshi itandukanye
yego
hacha habaho rero icyo kintu cyo kugira ihoteli yo kugwego ruri hejuru hanyuma bari yumvira kandi mwarabibonye harimo Burundi diaspora
confession
auditorium iyo auditorium ni inyubako nini no yita nka sinzi ko no yita arena ariko no yita nka
kubaza ma arena ni arena
ni
nka ariko turaza gushika ku mpamvu mutayise arena
ego ni nzu nini ishora kwakira abantu bagera ku 500 bicaye ishora kuberamo amanama manini ishora kuberamo ama concert manini ni kuvuga nihuriro nihuriro ry'abantu benshi hanyuma igacigira ico twa ico bise water park ariho hantu azoba ari ngaha mu Burundi nibaza yuko azoba ari ryambere ni innovation mu bihugu byo hanze bisanzwe bihari n'ahantu haba hagizwe n'ibintu by'amazi ama piscine amatobogan ku bantu babimenyereye barabizi ni nkino z'abana zihuza abana bakiri bato abakuze bose bisanga hanyuma ikazo bifise n'ama restaurant VIP azo hariho n'ama restaurant asanzwe y'umuntu uwo ari we wese azo kumva yisanze ikabifise mall nibaza yuko ubu turamaze kubimenyera turamaze kubyumva kenshi ku ma projet menshi dukunze kubona hano hari ama mall ngaha mu Burundi si ntagwiriye mugabo mu ma projet maze iminsi ndiko ndabona hagiye kuza ama mall hano mu Burundi
yego
ni kintu cyiza cyane naho hazoba harimo mall azoba harimo mall hakaba harimo kandi ahantu ho gukinira golf urukino rwa golf icyo twaciyumviriye twisunze ku mahoteli y'inyenyeri zitanu kenshi urakunze gusanga hariho terrain de golf kugira ngo
abatembereye cyane abaje muri iyo hoteli baronke ingene bidagadura
neza cyane
atari inzara jakure
yego cyane
narabonye mwarakoze mwarashizeho piscine y'abantu baje gutembera gufata kamwe gufata akayaga hajya
yego
ariko ha mwaravuze yuko hazoba hariho na piscine y'abantu bari muri hotel gusa atamuntu w'umu stranger canke ari vuye hanze atari muri hotel yo kogamwa kubera iki uko kuntu nakahe kabijya kari muri yo system mwakoresheje
yo kugira piscine
zitandukanye donc y'abantu bo kuri hotel gusa ni yabahajya mbega ziri kumwe ntubona yuko abantu bazohava bavuga ati reka je nogere muri ijya canke murafise uko mwabitunganije
oya piscine sinzi yuko babitahuye neza hariho piscine ya hotel kubera kuri hotel abahari barakenera kwinonora imitsi
yego
hakabaho rero niyo water park itandukanye cyane niyo piscine ya hotel iyo water park niyo kwinezereza ni hamwe haba hari abana bajya mu matobogan abasimba abagenda ku plongeoir maremare ariko kuri hotel hariho umukliya abashatse kugira ga sport
atandura atabantu benshi
atabantu benshi hategerezwa kuba hari piscine privée ya hotel izo biri ku niveau igira kabiri
nakubwira izo biri hejuru
izo biri hejuru izo biri uri kuri yo piscine uzobona kuri restaurant ya restaurant twavuga ni yo piscine rero twashatse gutandukanya mugabo ntizoba ikumira abakiriya bandi basanzwe murabizi mu mahoteli umukiriya asanzwe arashobora kuza sokanya mu muryango wiwe bakavuga bati uno munsi tuza hariya kuri muri water park turaza kujya muri piscine twicaye ku ruhande rwa piscine tubibutsa yuko wicaye kuri mu ruhande rwa piscine uzo bufise view nziza cyane ibona muri water park ikongera ikabona kandi kuri terrain ya golf nurumva uzo bufise view nziza gose no kuvuga umuntu arashobora gucagura akavuga ati jewe uno munsi nza gusohokera kuri piscine yo hejuru cyangwa akavuga ati ndaza kwicarira muri water park ndi kumwe n'abana banje tujyohegwe tumeregwe neza
hari kimwe mu bibazo byagiye birabazwa rero cyari kubazwa Samuel cyangwa umwubaho wa Samuel nuko adahari nakanuganya turi ko turayagabarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nk'umuntu yegereye uri mu muri ko aratunganya ico gikorwa wahawe uko kwizegwa kugira ngo ze ubake iyo izo nyubako ni kubera iki umengo hariho guterera kandi umengo kizohava cicwa icumuntu avantage ni ya uwo mu diaspora zoterera azubafise avantage ya hitandukanye n'umuntu atazoterera
kuri ico kibazo nibaza ko ntaza kwishura ibintu biri bien clair
ariko uraza ko ivyumvise
byo numvise nkoko navyumvise mu bandi
yego
uburyo bugenewe gukora kijya gikogwa buzova mu ba diaspora nibaza yuko butazokumira kandi n'umurundi wese yumva akunda Burundi azobashaka guterera muri kijya gikogwa nibaza yuko ndavuze neza nivyo nibaza nibaza yuko batashatse kubigira icumuntu umwe canke ica abantu kanaka kugira ngo nti yagihave cyitwa ati ni cha Samuel Ndayiragije canke ni cha naka wo muri diaspora kibe ikintu umurundi wese yiyumvamo
no kuvuga ngo ni intererano ya diaspora ku gihugu cy'u Burundi kuri bwa bwiza bifuza kubona mu Burundi
ego muri yambona kazoza
muri yambona ya 2024 asante sana
murakoze cyane
mwabyumvise neza yuko hey engineer hari karakuyagira ubwiza buzoba buri ngaho ariko araza kutuyagira idonido ubwiza rero mbegani byaba diaspora gusa cyane umurundo ari ngaho azoba yemerewe kuza je nawe turemerewe kuzoza kuharyoherergwa bigiye gutangura ryari ni gikorwa bihaye intumbero kugikora gushika ryari akaririmbo kora ka Beefs and the Flow mukomvirize mu kwamura ryoherwa ariko kandi ukabufise cy'ubuterera canke ubaza engineer architect David urashobora kujutwakura kuri za nimero nyene kugira ngo muwaze mbega ihuriro complex bizaba byifashe gute numero 0768 76 76 42 42 turumviza karimbo kora ka Beefs mukomira mate cyatugaruka kandi n'umutumire wacu nibazo bikurikira ayo nako na diaspora mwa kino gihe bariko barakora aba ingenieur nabo bariko baraharonkera akarusho ko kugira ngo berekane ubuhinga bafise twarabonye bagiye barerekana incapo amadese atandukanye cyangwa ibicapo bitandukanye bamwe berekana ko airport yari kuye gusa amabendera y'u Burundi bamwe bakagenda barerekana isoko amadese atandukanye abandi bakagenda barerekana ibisagara amastade atandukanye mbega bijya bintu mwemwe bwarabibonye abantu babicafye murabona yuko umengo hariho inspiration runaka ingana igihugu cyose muri kazoza
bijya bintu ni bintu byiza cyane ni bintu byiza cyane kubera yuko byerekana yuko hari abarundi bipfuza kino gihugu yuko cyosa neza muri byinshi berekana ubona amadesa meza
yego
na madesa hariho abarundi bafata umwanya agakora igicapo tutanze nk'akarorero ku bicapo by'isoko nkuru ya Bujumbura
byabaye byinshi
habaye abarundi benshi bacapa isoko nkuru ya Bujumbura ni byiza cyane ni iyo nyota abarundi bafise yo gushaka ibintu byiza ko byokogwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bigakogwa n'abarundi kuko nibaza yuko abenshi n'abarundi n'aba ingenieur b'abarundi n'aba architecte b'abarundi babikora kwerekana yuko hano mu Burundi dufise aba architecte aba ingenieur babishoboye kandi bokora ibintu byiza bizima ego cyane
warabaye umwe muri bake canke harabo muri kumwe mwishira hamwe ba berekanye ubuhinga hajye mwabijya bicapo twabonye
muri bijya bicapo natwe nta entreprise yacu twebwe twarigeze kwegegwa n'umuntu aratubwira yuko bari bafise projet yo gukora isoko nkuru ya Bujumbura natwe turayikora ko turafise igicapo cy'isoko nkuru kinini desanini kandi nziza cyane twari twapropoje mugabo kubera itashoboye gushigwa ku mbuga bivanye nuko wari yatwegereye sinzi uko byagenze mugabo natwe twaragikoze ko kandi twari twakoze igicapo cyiza cyane n'abakoze ibicapo by'ubu nabonye ari ibicapo byiza jewe ntanga courage kuba architecte kuba ingénieur bu Burundi bariko batwereka impinduka hano mu Burundi kandi nkasaba yuko abarundi bo kwizera abana bu Burundi barashoboye akazi barashoboye akazi neza cyane hari aba architecte bo ngaha mu Burundi nyene bashoboye gukora ibikorwa byiza cyane ibi mubona bikomakomeye bigakorwa n'abarundi nyene turi kumwe tushize hamwe twashobora gukora ibintu byiza cyane
yego cyane nk'umu ingénieur architecte warabonye igicapo cy'isoko nkuru ya Bujumbura giye gusubirira yahiye
yego
ntikiri kure cyane ibyagiye biraboneka ku mbuga ngurukana ubumenyi kije gicapo wakibonye gute
kijya gicapo nka jewe nk'umu architecte naragishimye cyane ni gicapo cyiza mugabo muri aka kazi ko gucapa no ku kuba ingénieur hari ikindi kintu kirimo cyitwa les plans de dimension ni bya bicapo benshi babona mu bisanzwe hanze turerekana ama video umuntu akabona hazo hameze gucya mugabo hari ikindi
cindani
cy'ama detail y'indani nayo nyine nize yari ko ari meza nakujya twabonye
hanze
bisa neza nta ka video ndagiri mana yo kubona mugabo nabonye
mengo ntikarasohoka mugabo bientôt numvise ko kazoshigwa habona
yego cyane
ugerageje kuraba rero izi nyubako yacanke uyu mwete aba diaspora bari korashira mwo bakizera aba ingénieur ba hano
kuko
mengo bara abantu bari bakuye kuca bazana abafisi ubuhinga bakuye hariya mugabo ariko bizera aba jeune canke imiyabaga bakiri bato cyane cyane
bunga
ubyakira gute ku bwa uruhara go diaspora ikiragira mu Burundi rurakwiye ni rumwe twari tunyotewe umengo kera bavuga ngo ba diaspora n'abantu baza kwishima gutwara abakopine babandi kwera bakoresheje amahera mubona umunsi turiko tubona imigambi hari impinduka uri kurabona ku ba diaspora ishobora kugira akamaro ku gihugu cy'u Burundi muri kazoza
ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza rwose turabona yuko bariko barizera abarundi abarundi nyene barabishoboye
yego
barabishoboye neza cyane muri abo nyene bariko barizegwa hari benshi bize hano mu Burundi hari benshi bakuye ubumenyi hanze mu aba diaspora nyene baza gukorera ibikorwa byabo hano mu Burundi ni ikintu cyiza cyane cyo guhintege cyo gushima cyane yuko sinzi ko mumaze kubona muri ibi bihe harabayeho impinduka mu bijyanye na architecture sinzi ko mwabonye kera hari ama architecture ya kera amaravaho kera bacapa n'intoke bagacapa na rotring abantu bazi byo gucapa barabizi ubu haje ubuhinga bushasha umuntu acapa ni imashini akaguha video akaguha amafoto ukabona yanzu yawe
donc ukayibona yaraheze
umeze yaraheze yego ukayibona yaraheze ni hamwe n'umuntu akora ibintu abona ati objectif niyi
ubujye ndiko ndabushya mu kintu kizosuka
ubujye ndiko ndabushya mu kintu kizosuka ikintu cyahera ikintu cyanze kizoba gisagutse ni navyo nokangurira abantu benshi bafise imigambi yo kubaka bojana nibihe ukegera abantu babishoboye barahari turahari mukatwegera tukabakorera ibintu ku buryo n'uburyo bwawe ububonuti buri ko buja ngaha bimeze gutya si wa wundi azokubesha ati nari nagucapiye mugabo ntiwaruzi uko bizoba bisa nawe uzomenya uti objectif ngenda ko ni nkeneye ibintu bizoba bisa gutya ubona hatameze neza ukamubarira ati mpindurira nkundi bimeze uko ego ubwo buhinga bwaraje n'abarundi barabishoboye barabikora nibaza ko ari ikintu cyiza cyane ni ikintu cyiza n'aba diaspora bariko barakora turabona amazu menshi y'aba diaspora bariko barubaka turabona imigambi myinshi y'aba diaspora ni ikintu cyiza cyane tutibagiye yuko n'abahurundi bari hano nabo nyene bariko barakora kandi bakora ibintu byiza cyane bizera aba ingenieur b'abarundi n'ama projet menshi turiko turakora y'abarundi bari hano ubona yuko bafite icyizere mu Burundi bwejo nahejya yejo Uburundi bwiza cyane uteye imbere
narasura kuri ihuriro complex kugira ngo kamwe mu kutubazo twamatsiko umuntu abafise aze muze kudutahuza ndashaka tubanze tuyege kwa kano kantu bari ko bavuga kajanye n'aba ingenieur bari ko barizego umwe mu myaka yahera wumvise ingenieur ko ari nka kakundi ko kumva umutayeyo kumva mu menuisier ukunge numenge mu kuguha mu kugira guha ikintu cawe bifata igihe kirekire ko mwiruka inyuma no musume ngo muri ko murizego muri ibibanza bitanguye ko uzwa bihera mu mwanya muto mwakoresheje irihe banga bitandukanye nabo muri kahise
na myaka myinshi cyane mfise ngo menye nti
sikera cyane
ego uko haje ubuhinga bwa none
reka dukoreshe ya mvugo abarundi bamaze kwishiramo abafundi n'abayisiko
ego
uno munsi biriko biratandukana cyane n'ubuzi ndashobora kwicara kwibarabara maze iminsi nkorera mu nzu mu ndwizi biri nkasanga inzu yari umushinga yamaze kuduga biratandukanye no mu myaka ya kera mwebwe n'irihe banga mwakoresheje tuvuge yuko atanzara mu bishyiramwo nk'aba kera nk'uko benshi bakunda kubivuga atari jenda bivuze canke murafise iyindi target muvuga muti tuzojya muri kazoza
novuga yuko aba kera sinoba kondana mugabo novuga yuko ngira ngo habayemo umwete abarundi baragize umwete barakora ntibashira amafaranga imbere bagashira ibikorwa imbere kandi nibaza yuko n'abakiriya aricyo bashaka baba bashaka yuko igikorwa yaguhaye ukimukorera ukamukorera nkuko yakigusavye mu mwanya mwiza nkuko tugira imana rero ubuhinga bukaba bwaraje birorosha akazi umuntu agakora akazi kokozwe mu gihe kirekire kagakogwa mu mwanya mutoya ego nibaza ko aricyo novuga murumva yuko mu gihe cya kera byari bigoye no kuvuga notanga nk'akarorero ni ibintu byinshi murabona kugira ngo umuntu akore plan dufatire nko muri ibi tusanzwe turimo ufata umuntu wasanga umuntu acapa ku rupapuro urupapuro rufise sinzi ko mumaze kubibona ibipapuro binini cyane urupapuro rwa A0 ugasanga umuntu azocapa umurongo umwe umwe n'ikaramu na crayon gwibaze ubwo buruhe amaso akahatikirira acapa akantu kamwe kamwe byari ibintu bitoroshe ariko ubu ubuhinga bwaroroheje ibintu nkanakangurira n'aba ingenieur n'aba architect bashasha bariko barakura guhurumbira cyane ubuhinga bwa none ama logiciel arahari menshi yo gucapa ibya kera bigenda bukebuke mugabo ubu hari ibigezweho bitanga ibintu bizima kabisa ibintu byiza nibaza ko ari icyo nibaza yuko tutovuga yuko abantu barishizemo ngo bafundi ngo barabesha ariko nibaza yuko atari uko rimwe nibaza ko bibagora ariko nibaza yuko
umuntu akacatinya no akazi akacatinya no kuvugisha ukuri ati aka karagoranye nacyo gituma bitagenze kumwe wabishaka cyangwa ntakoresheje wa mwanya wari ukeneye birimaze gushika ingenieur David agasaba ikiganza cy'undi mu ingenieur ahambwiye ati je nahawe marché nini nyine ndashaka ikiganza cyawe
neza cyane
bifasha iki kwitura ubundi
birafasha cyane kubera bavuga bati umutwe w'umwe
wifasha
gusara jengiye ngaho jewe architect David nkavuga ngo ni je nshoboye jenyine
je ndakaze
kwiyemera ni byiza cyane kubera turakenera akazi tutegerezwa kuyemera turakora ibintu bizima ariko turemera yuko hariho n'iyindi mitwe ikomeye cyane hano mu Burundi ikora ibintu bizima hari nababwiye yuko ntikorana je nyene dufite ekipe nini y'abantu dukorana kandi ni ibintu byiza cyane turaja hamwe tugashyira imitwe hamwe tugakora ibintu ikinaniye nkegera mugenzi wanje nkamubaza hanyuma tukaja kuri internet tukaraba ari ibindi ubuhinga buguma butera imbere ego turagenda tukabanda tubandanya twiga ego
ugerageje kuraba ADES designs n'aba engineer b'abarchitecte bagiye hamwe
ego
no kuvuga ngo muri hamwe si wa undi akora wenyene ukwiwe avuga ati ndaronse deal ne nashaka ikiganza cyawe ndaza guhamagara ndagukubite pourcentage ya umviremwo igikorwa citwe gwanje ariko mwebwe ni navuga ngo ni credit iza kuri company yose
ego
kuva David akora wenyene gushika uno munsi akora nk'umugwi ari kumwe nabandi byamwunguye iki mu kibanza c'ubumenyi byamwunguye iki mu kibanza c'ubujyo
byaranyunguye cyane kubera yuko jewe David shora kwa mfise projet ndiko ndakora ko jewe nka jewe ndi impliqué 100% stanu standard ariko nikibujije yuko uwundi mu client ashora kumpamagara akampamagara mfise izindi projet zitanu no kuvuga ncanja ninagomba kuvyishira ko jewe jenyene
mvuga ati
ndayacakire yose ndayegeranirize kuri jewe jenyene wa mu client taki ntu duhejeje kuvuga ati baba engineer n'aba escro
nico cyakigaruka
nico gicakiza ariko ugiye hamwe nabandi mugakorana nabandi no kuvuga uragura uba waguye jewe ndashobora kubanzwi nzwi n'uyu ncankuriya mugabo nkaraba abandi bafite amatala tukaja hamwe d'abord dukreye tuba dukreye akazi ikindi tuba hari imijyango myinshi tuba dufashije ego rero jewe sinovuga ngo ni jewe jenyene nabijya mwabonye byakozwe na equipe y'abantu benshi twabajije abantu benshi hari abandi ba ingénieur bandi usanga meme batari muri cabine yacu
ego
dushobora guhamagara tuti ubu dufise akazi kangana gutya muze dushira imitwe hamwe dukorere hamwe nkuko nasanzwe nawe barira twebwe dusanzwe tuguruye turakora na meme n'ayandi mashira hamwe nababwiye ko nakoranye n'ishira hamwe Primark risanzwe ririko rirakurakirana inyubako nini cyane y'ikigo Ober ririko riruba kwa mu kigobe n'iryo risanzwe ririko riranakurikirana ibikorwa bya Pale iriko iruba kwa Igitega risanzwe rikurikirana ibintu byinshi twarajya hamwe tukashyira hamwe imitwe hanyuma ugasanga dusohoye ikintu cyiza nanababwiye yuko twakoranye n'ishyira hamwe Inspire rikora ama design interior murumva dushyira hamwe ntitwigungira ko turaja hamwe n'abantu batwizera barabishima barabikunda iyo babona abantu bagiye hamwe barabona yuko ari abantu bari sérieux atari babandi umwe agomba gukwegera iwe ni ibintu byiza cyane natwe turabishima dusanze dukorana n'ayandi mashyirahamwe hari ishyirahamwe ryitwa ADIC ari amashyirahamwe menshi cyane dusanze dukorana kandi turabishima yego cyane
urumva yuko gukorera hamwe ari ibintu ngirakamaro biratuma rya jambo umu escro cyanke bitagaruka cyane rero tugarutse kuri inyubako mu minota mike gusa dusigaje ihuriro complex twumvise diaspora Burundian diaspora convention hari sanswe harimo na diaspora auditorium
ego
kuri Kitty Square Arena umengo kari gakwiye kujya korerera mugakobera iki itandukaniye he na arena
si novuga cyane yuko sanswe nzi icya arena in deep icyo bisigura mugabo mu ma arena menshi maze kubona arena ibiri iba ishora kwakira kenshi dukunze gusanga habari harimo ama terrain imbari volleyball imbari
boxing
basket ego ibyo biraba mu ma arena mugabo auditorium ni yayindi bifise podium imbere haba hariho estrade ahantu haza kuja aba conférencier haza kuja nimbara baririmbyi haza kuja
abafan iyo haba baririmbyi haja haja abafan okay ni nka backstage
podium podium nimba muzi nka Palais des Arts Palais des Arts murabona kujya ikoze yari sanzwe ifise podium
nibazo babaronda n'abaringana basirimo acaje kuri Google kaca biraba irafite auditorium irafise podium hamira fise nikibanza cabaje gukurikirana ikintu runaka kiriko kiraba baba bahari dukoresheje nk'abaririmbyi nk'abafana aho baba bicaye ukuvuga bari hasi kushika hejuru kuduga
ego ego nuko nibaza ko ari ryo tandukaniro
kandi ibayugaye ku buryo
ibayugaye
sound zidasohoka ngo zigora abantu
neza cyane ego cyane nuko kenshi ziba zikoze auditorium ni ibikoze gucyo ibifise
kibanza no kuvuga ni sous forme ya arena mugabo hari bindi arena ifise yo idafise niho biza gutandukanya
ego sintugiye kuvuga ngo hazobera inkino za basket hugaye hanyuma abafana baze abe ari oya ni auditorium bose baba baraba imbere ego haba hariho ikibanza cy'imbere bose barabamo ego cyane
kwari kimutiyumviriye go propose ati dukore arena
ico nibaza yuko twokibaza
umwebwe kwari kimuta propose
ico kibazo n'ukuri sinovuga yuko ndagifitiye inyishu nziza mugabo na arena ni nziza kubera nayo yugurukira ibintu byinshi mugabo nibaza yuko nk'aba diaspora biyumviriye ati tugire auditorium n'ahantu hamanama y'abantu benshi haraboneka ku buryo nimbari umukuru w'igihugu nimbari abantu bakomakomeye nimbari maire de la ville nimbari umu president wa diaspora ashaka gushikiriza inama y'abantu benshi bose baba baraba hari imbere ariko harabera inama nibaza yuko ari bo bacu bacyumviriye twebwe kenshi turakurikiza icyo mu client yatubariye
yasabye
yadusabye turashiramo n'impanuro bivanye n'ibyo bari ko bari yumvira umuntu akamubwira ati iki ni gikunda reka tugikore gutya ariko nibaza yuko icyo kibazo cyane cyane cyobazwa abatwara diaspora n'abajejwe diaspora igituma biyumviriye auditorium nibaza yuko cyane ari bo botanga umuco
neza aho nyene ugerageje kuraba urugero tugeze ko aho bicapo bigeze nkamwe abantu bo propose bakavuga bati igikorwa turagiterera ku bwinshi kuko nkuko rero ndabivuga mu kanya inyuma ya micro wumvise yuko hari umwe mu bashinga nta yashoboye gukomanta hano yemeye $10 sinzi ko samwe ariko aradukurikirana hari nimba yamaze kwikangura kuko bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke abandi bamwegereye bari hano wumvise yuko hari abantu batanguye kwemera ko bazoterera nk'uko twabibonye ku bemeye $50 million ku gikorwa cya Fabrice aho benshi bavuga bati n'ukuri n'ubu tujya kara k'ibikorwa bitanguye turi tayari kugira ngo duterere no wewe yavuze ati no guterera agacumu ko bumwe ku gihugu nka hamwe umushinga ntahe Samuel yovuga ati abene gihugu ba diaspora bavuze bati iki gikorwa ni cyiza mugareka tugire big deal habe arena umwanya uracyari kugira ngo auditorium ikosogwe igigwe arena
nta kibazo na kimwe nta kibazo na kimwe ababikora niho turi turashoboye kubikora
yego
bitavuze yuko meme na kijya gikorwa kibandanya kinonosogwa kitosogwa neza nuko gusa byari byasabwe yuko gishyirwa habona ariko tubandanya ikizokwiyumvirwa gukongerwamo tuzobandanya twongeramo nta kibazo ikibanza mwarabonye ko gihari kizobandanya gitosogwa ku buryo kizoba ari kikogwa cyiza cyane
umwe wisaba arabakirabamo
ego cyane ego
abyumvise ko ibintu bimeze uko mani yadutiza amagana amafaranga Samuel agashika azotegezwa kuba mutumire hano mu kigani kivuniki yago kugira ngo mumaze ibibazo mushaka ariko kandi hari imwe mu bikorwa biriko birakogwa uko hatanguye kuza ikintu kirimo mu diaspora bakabona ni ikintu kiza kubaka urugero rw'igihugu cyangwa ikintu cyugurukira bose benshi baca batangura kuvuga ati ibyo ni bya leta byari bibi naho byari kubi bya leta yuko abanyagihugu babyiyumvamo cyangwa nagira ngo niho byari kuryoha kubwa ubyumva gute
byari kuryoha cyane kubera abarundi turakwiye kugira akagatima ukundi igihugu cyacu. Kumva ikintu ko ari cya leta ntiwumva menga sinzi ikintu kibaye.
Umenga umurundi umenga
cyangwa urimo. Leta ni twebwe, leta ni twebwe nyene. Leta n'abarundi nyene. Leta nibaza yuko ari Burundi singiye kwinjira mu
politike.
Ariko nibaza yuko ari iby'u Burundi ari inyungu y'u Burundi umumwe wese arakwiye kwiyumva yuko arimo hama arabaterera ubyimvamo agaterera ni gikogwa cya twese abantu nibiyumva yuko menga aterereye ni Samuel Ndariragije azoba ronse oyaha mwarabonye yuko baranavuze yuko bizoba byuguruye abaterereye bazoshigwa habona amahera yatererewe agashigwa habona nibaza yuko nibiharuro by'ibizokogwa bizoshigwa habona tuzobandanya tubishira habona nibaza yuko atamurundi akwiye kugira ubwoba ahubwo abantu baterere abantu nibaterere abantu nibiyumvemo yuko ico gikogwa kizoba kiriko kirakogwa ari gikogwa cy'umurundi wese nuri ruguru nimba zoba manutse akavuga ati kiyandi cyagikogwa numva cha diaspora ni kintu cyiza cyiteka n'umuntu azoba vuye hanze azoshika avuga ati ni cyagikogwa cha diaspora ni kintu cyakozwe n'abarundi bakunda Burundi kandi bikunda
Ego turasigaje umwanya mutuye rero kugira ngo dusozere ikiganiro cyacu ariko imbere yuko jewe n'umutumire duhaguruka urafise akajyo ko kugira ngo twandikire ubutumwa bugufi cyangwa duhamagara uciye kuri 72 344 106 cyangwa ukatwakura ukoresheje Limiten kuri 68 607 786 mu minota gusa ibiri nashobora gusoma ubutumwa bwanyu no kwakira amapeli yanyu wabyumvise ndi kumwe na engineer architect David umunyonyi ku murongo allo yagiye kubipa ntabirimwo kugira ngo ntituze gutwara umwanya w'abandi ariko bikaba bibida gukunduraza kutwandikira ubutumwa bugufi nk'uko nakubwiye ukoresheje 72 734 106 amavuta kuko wasezeye ngo ntiyagarutse ni iyihe ntererano woterera umurundi wari wose na cyane cyane ugwaruka kuko twakoze bavuga ngo ugwaruka n'igoka Burundi bw'ejo niyahe impanuro wosigira wari karatwumviriza wari we wese bano bagerageje kutwakura kutwandikira naho bitakunze n'abari karatwumviriza muri rusange
akajambo nubwira umurundi wese umujene no gukora tuje ku kivi dukore turabishoboye hanyuma tukureho kakantu ko kuvuga tuti umenga twebwe ntabyo dushoboye oya turabishoboye turashoboye kubikora hama dukura amaboko mu mpuzu tuje ku kivi dukore ibi mwabonye nuko twagiye ku kivi tugakora tukajya mu biro tugakora ni byiza cyane bavuga bati udakora ntakaje nibaza yuko twari dukwiye gukura amaboko mu mpuzu tugakora nitwakora kino gihugu cyacu tuzogiteza imbere kizotera imbere dukora ibintu bitangaza abantu benshi cyane yego cyane
uwo kwifuza rero kubitura nka Hades Designs yo bakura hehe nko mufasha iki ninda kwiye kubegerana mbega n'amashirahamwe manini manini cyangwa umwe n'igihugu wese avuga ati ndashaka kuba mu nzu nziza niyo bakiye arashobora kubegera yo bakura hehe
umuntu wese twakira umuntu wese wese yifuza gukora ibikorwa bijyanye n'ubwubatsi dukorera kuri Avenue de la Victoire numero 4 bureau B2
abarundi benshi by'amavunire ngo birabagora Avenue de la Victoire barangira gute
abantu benshi barazi restaurant Oasis cyanke barazi pharmacie Alchem niri pave ririko Alchem bisanzwe ari
sansinike ngo niri pave riri haruguru ikigo ndangamico cyo bafaransa IFB cyangwa CSF
ego cyane risanzwe ari sansinike ucinjira winjiye ni modoka cyanke bakubaza n'amaguru si sansinike mugabo kubaje ni miduga ni sansinike winjiye muri rya sansa nyene ninzu igira kabiri mu buryo bwawe uzocubona ikirango kinini pancarte yerekana Hades Designs niho dukorera barashobora kuturondera kuri Facebook Ades Designs muzobona ibikorwa byinshi tumaze gukora Ades Designs Burundi murashobora kuraba kuri Instagram naho nyene turahari Ades Designs Burundi bashobora no kutwakura ku numero bashaka kunyarukura ku numero yanje 79 48 99 83 canke bakakura abo dukorana harundi dukorana harabo dukorana 71 111 619 canke mukagenda kuri Facebook muzobona contact muzobona uko mushobora kudushikira hanyuma tubakorera ibintu byiza cyane hama dutera imbere turi kumwe murakoze cyane
ngo turi kumwe twese birashoboka kandi ndagushimira ku kanya kawe nizera yuko nikindi gihe nitwabakine muzo dutiza akajyo nkuko mwabikoze
turabashimiye cyane
ari mwari mu kandi kazi muga mwemeye murafata urugendo murava hagati mu gihugu muranza muratwita abantu ibintu by'amateka cyane nizera ko nabandi bo barabira kakarorero
yego cyane murakoze cyane
ngo kwidebruya birasumba kwa madufisa ma excuse ariko kandi nabikubwiye ukaba ufise indoto yikaba kabuyicakire mu mindwe kandi ntuhire kure ngo igende kuko ngo nta kidashoboka kuko ngo isi yonye nivuga ngo ndashoboka je nitwe ndwarugira mwene habona imana wasururu sururu wagahama gahama amaza yanga kino nikigani kiviniki yago kwisamirizi imico kama ndundi canke ndundi culture 88 n'ibice bibiri hano mu gisagara cya Bujumbura ndetse na 99 n'icyenda hagati mu gihugu kuba ari hanze y'igihugu cyangwa bakoresha ubuhinga bwa none ashaka gucuca kuri Indonde Culture Precom ukabukeneye kumenyekanisha ibyawe ibiganiro bigiye bitandukanye isamirizi Indonde Culture irahari ku bwawe maze igihugu cyose kikamenya ibyo wikorera ndetse n'abari hanze bakamenya ibyo ukora bari kuri Indonde TV tubaramutsa ariko kubakunda gusoma makuru development politiki n'ibindi bitandukanye urashaka gusimbira kuri Indonde culture.com kugira ngo kureka amakuru ameze neza Facebook yacu Radio Indonde Culture edu following kugira ngo ubwire n'abandi yuko ibintu bimeze neza cyane gutyo n'ibyawe bishobore gushika kure cyane Kiganiro cyacu reka tugisozere hano ndakwibutsa yuko ibiganiro by'isamirizi bibandanya udahindukiza agashinge k'inyakira majwi bari muri taxi babandi batubwiye ngo sinkura kagashinge nizera ko muri ko muraryoherwa cyane ariko ku ngenzi zicaye muri bus ndababwire ntashi kwako nabonye ko mwatanguye kwakurana kuri stati ngo nyaruka muri ville bus ziruzuye yemwe cyabandanya mu bisengera ariko kugira ngo imyidogo ku barundi gabanuke tubizi none ko gusenga biruta kwidoga kubera ko imana ngo iruta ingabo Jablace ahanje naho ubutaha.